Ichbotem kwae nine Father Lastone Robert Lupupa SJ ndefo kulomba wulelo kuli mwebe kalachalo mwebe na Zambia makamaka mwebe mfuile ya shipa social media wakutila ine nalandile kukanwa kande ama shiwe ya kuchita rigi ama results ya ma elections kwa indelo mbobu elelo pantu pamunga shima pipo ama shu ya msangoyu tafilo kufumaka na kandi makamaka kuli haba mulu kutalwa chikatolika kwa kuna iminine kunta nshi kubila mbila nsuma ya kwa Kristu panuma ya kula nshenya na wakalamba wachilonga nino na pelu ensambu ya kutila ni ngalanda kuli maimwe bonse mwewa chenenwe I am a very good citizen of Zambia. In fact, I am a peace cadre. Ndafuaisha makamaka ukuba nechi wote mulichino chalo. Ndesubila, I am a shiwimu kuibifia. Yala sanga inchende mumitima yenu ayakumbele lorise. Find a place in your hearts to forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And let us continue to remain patriotic and love our great nation of Zambia.